nyakuba wa mushikiranganje twihweje ivyegeranyo vyashikirijwe kuri kuri aya makomine atanu vyagenzwe na sentare icungera amatungo ya leta turabona ko harimo byinshi bikogwa nabi ayo makomine ahurirako aha twofata muri rusangi kudakurikiza ivyanditswe mu gitabo gitanga intumbero y'ibikurikizwa mu vyerekeye intwaro n'ikoreshwa ry'uburyo n'amatungo ya komine mwotubwira aho bahari ingorane zituma ayo makomine atubahiriza intumbero ahabwa n'ico gitabo abarongoye amakomine boba bafise ico gitabo bose canke bazi ibirimwo
kuvyerekeye ingorane twokwiyumvira zotuma aya makomine atubahiriza ibiri muri iki gitabo nibaza yuko banyakuba mwese mumaze kubona aha twebwe turiyumvira yuko hariho ubuhinga n'ubumenyi bw'abajejwe gushira mu ngiro ibiri muri iki gitabo budakwiye turiyumvira kandi yuko ari kubera abarongo ya makomine by'ukuri baragifise n'ibyo aha inyishu ni ego cyane nta komine n'imwe yo muri iki gihugu idafise iki gitabo kumenya ibirimwo aha twobemerera nyakubahwa cyane banyakubahwa bashinga amateka ko by'ukuri bishoboka birashoboka yuko hariho abatazi byose biri muri iki gitabo ariko tubamenyeshe ko ubugenduzi bukuru bwa leta atakomine n'imwe butashitsemwo mu makomine yose agize iki gihugu nta komine n'imwe butashitsemwo mu ntumbero yo gukarihiriza ubwenge abarongo ya makomine n'abakozi bo mu makomine bajeje gushira mu ngiro iki gitabo aha twovuga ba musanteri nabavuze abahanuzi ba musanteri bajejwe imibano intwaro n'iterambere hamwe n'abajejwe ubutunzi n'ibigega mu makomine aba bose bararonse inyigisho ariko rero kubera usanga abigishijwe birashika kenshi bakava muri ayo mabanga bagaca bagenda gukora ahandi aho ni ukuvuga ko baca basubirizwa bagasubirizwa abataronse izo nyigisho hari amakomine ushobora gusanga abasubiriye abo baronze izo nyigisho badafise ubwo bumenyi uravye inyigisho zabo zibanze hari n'abandi bashobora kureka ntitwobideha reka tubivuge hariyo n'abandi bashobora kureka kubishyira mu ngiro bakabireka nkana kugira banyegeze amakosa bakora
iruhande y'amakosa menshi tubona yakozwe mu itunganywa ry'imirimo n'ikoreshwa ry'uburyo n'amatungo muri komine Bururi nk'uko bigaragara ku rupapuro rw'icenda rw'ikicegeranyo giherekeje ibibazo ku kigabane cya B turabona ko amakosa yakozwe ari menshi iruhande y'ivyo turabona amahinyu ari mu itangwa ry'isoko ryo kubaka ikigo kijejwe kwigisha imyuga cyo ku munini nk'uko bigaragara ku rupapuro rw'umunani rw'ikicegeranyo giherekeje ibi bibazo agace ka 14 agace A k'ikibazo hari cyo mubiziko agace B k'ikibazo icyo kigo coba carubatswe nk'uko bigaragara ku rupapuro rwa 15 rw'ikicegeranyo giherekeje ibibazo agace ka 11 kerekana ingene inama impanuzwa jambo ya komine Rumonge yakoze kubijanye no kugura imodoka yo kunguruza mustaneri haribonekezamwo ibihushanye no kuvuguruzanya mu byerekeranyo byagiye biratangwa agace a kibibazo ni ikihe cegeranyo cavuye gikurikizwa mu bivuga kwiki
aho tuboneye ibi bibazo inama nshingamateka yaturungikiye twihuse kugira amatohoza yihuta ariko ntovuga ngo yarasozerewe ivyerekeye iki kibanza iyi nyubakwa yukwigishirizamo imyuga nivyo kumunini iriyo ariko aho twatumye gutohoza bahasanze kumunini inyubakwa zibiri hariho imwe yari yategekanijwe kubakwa hakoreshejwe ubwitange bw'abenegihugu no gufashwa n'ibiro bya nyenicubahiro umukuru w'igihugu iyo nyubakwa uko abo twatumye babisanze basanze koko atakirakogwa kigaragara hari umushinge hari n'inkingi gusa rero mwo dukundira banyakubahwa cyane murongo inama nshinga amateka na banyakubahwa bashinga amateka tugaheza tukabandanya amatohoze yo kumenya neza ibyo ari byo ariko ku munini kandi hari iboneke zindi nyubakwa uno munsi kumbure hoba hari iciyongereye ko inyuma yaho sentare yoba yaragiyeyo iyi sentare kuko iyo nyubakwa nkurikije amakuru yabo twatumye batubwiye yuko ubu yubatswe hariho bamaze kuyakira by'imfata kibanza reception provisoire bisigura yuko rero iyo nyubakwa irashobora kuba yaragize utunenge mu gutangwa ku isoko nabyo mudukundire tubangire hakenewe yuko tubandanya amatohoza kuri izo nyubakwa twabikora dukoresheje inzego igihugu cacishije mu bushikiranganji bw'intwari bereye ariko rero amakuru twashoboye kuronka ajyanye n'ibyerekeye izo nyubakwa nayo kuvyerekeye imodoka yo muri komine Rumonge naho nyene ku makuru twaronse kuba twatumye ngo bihute gutohoza batubwiye yuko icegeranyo cakurikijwe ari icegeranyo cyasaba ko komine igura imodoka y'ikamyonete ihagurutse ishora gufasha mustanteri w'iyo komine kurangura imirimo ya minsi yose batubwiye bati ubwa mbere inama mpanuzwa jambo ya komine yari yasabye ko hogugwa imodoka y'ubwoko bwa Probox inama mpanuzwa jambo ya komine irasubira kandi ivuga ati ingingo siyo baraheza mu nyuma ngo baranatumako n'umuhinga avuye mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa vya leta kugira ngo abahanure kuvyerekeye igugwa ry'iyo modoka mu nyuma rero batubwiye yuko ingingo yahavuye ifatwa ariyo kugura imodoka y'ikamyonete ibyo navyo mu ntunge n'amatohoza yihuta bisaba yuko nyakubahwa cyane banyakubahwa mwese muri ngaha mudutumye duca tubandanya amatohoza tugaheza tukazobaha n'umuco kuvyerekeye aya masoko
nyakubahwa mushikiranganje twiheje muri rusangi sentare icu ivyo sentare icungera amatungo ya leta yashikirije kukunge na makomine yose yasuzumwe atunganya imirimo n'ikoreshwa ry'uburyo n'amatungo yayo nta hamwe iyo sentare yemeje ko imirimo n'ikoreshwa ry'uburyo n'amatungo yayo makomine bitunganijwe neza ko byakurikije ibiri muri ca gitabo gitanga intumbero y'ibikurikizwa mu byerekeye intwaro n'ikoreshwa ry'uburyo n'amatungo ya komine agace a k'ikibazo uwo kwibaza ko no mu yandi makomine byifashe gutyo yoba yihenze agace b k'ikibazo mubona hoko gwiki kugira amakosa kugwa mu makomine ntabandanye akogwa
aha twebwe twovuga tuti yuko atawovuga gutyo kuko ikomine zimwe zimwe hari zimaze gushika ku rugero rushimishije mu gushira mu ngiro ibiri muri iki gitabo mu mirimo ya minsi yose mu bikorwa dukora biraboneka yuko hari amakomine amaze gushika ku rugero rudasanzwe ndetse n'andi makomine yofatira kwa kagero kwa karorero aha twovuga tutihenze muri rusangi ariko ko nko mu makomine yo mu ntara ya Cibitoke biboneka yuko bageze ku rugero ruri imbere yandi makomine mu kubahiriza ibiri muri iki gitabo icokogwa ica mbere twebwe tubona no kubandanya guhimiriza gukarihiriza ubwenge ababijejwe mukunde tuvuge no guhana abagirizwa amakosa n'abadakurikiza ibiri muri ico gitabo aha nitwa kwibagira no kuvuga no gushimira abakoze neza kuko biraheza bigatera intege rero muri rusangi ngizi inyishu twotanga twongere ko gatonye gusa ko twabonye ico bishobora kuba biva ko hashobora kuba hari n'ubushobozi buke no kuvuga ubumenyi mu bajejwe gukora imirimo mu makomine tukaba twabonye kandi ko hariho n'agahadze mu gutanga ubuzima mu makomine twongere ko yuko no mu byokogwa hoba ukuraba neza mu gutanga akazi mu makomine hakisungwa ubumenyi bukenewe ku mirimo iyicanke iyindi kugira ngo ibiri muri iki gitabo abajeje kubikurikiza babikurikize babitahura twa navuga kandi yuko muri leta turiko twihatira ko na ya mategeko ashira mu ngiro rya tegeko ry'ukwegereza ubutegetsi abene gihugu kugira ishobore gushyirwa mu ngiro neza hemezwe rero amategeko y'ukurishira mu ngiro neza kugira ngo by'ukuri amakomine aronke ubushobozi bukwiriye